abakwa Khumalo. Njengoba abanguni behlukaniswe izigaba ezinhlanu, kukhona abanguni basembo, abanguni basebuthonga, amantungwanguni, amalala noma amanhlenganguni, kanye namamadebenguni. Abakwa Khumalo bawela esigabeni samantungwanguni. Baphinde baziwe ngokuthi bangamantungwa ngoba bezalwa ngumntungwa indodana kambulazi kanibezitha kamusi. Umbulazi wayenamadodana amabili, okwakungumntungwa kanye nomne wabo umabaso. Umagugu nabantu bakwa Khumalo bakha ezintabeni zasebabanango kuhambe njalo kuze kuyofika enondweni. Babakhelene nabakwa Khoza kanye nabakwa Mchunu, abasezibisini kanye nabasemancubeni. Ngokuhamba kwesikhathi, kwaba noqhekeko phakathi kwamadodana kaGasa omagugu inkosana kanye nabanawakhe odonda kanye nosiwela. Bamshiya umagugu bahamba noyisomncane umashobana kanye indodana kamagawozi ubheje. Bahamba njalo baze bayofika ngaphesheya komfula isikhwebezi, lapho udonda wafike wakha khona umuzi wakhe awubiza ngokuthi kusezizibeni. Ngalokho wabizwa ngokuthi ungudonda weziziba. Kwathi ubheje yena wakha umuzi wakhe engome owaziwa ngokuthi kusetsheni likabheje. Usiwela yena akazange esafika kulolu fuduko, kodwa indodana yakhe eyafika umlotshwa. Umlotshwa wakha umuzi wakhe wasothulini eduze kwegquma amaphondwana. Kwathi umashobane yena wayokwakha umuzi wakhe endaweni kusukela esikhwebezi kuze kuyoshaya emkhuze. Umagugu wahlala enquthu waze wahlaselwa ngushaka. Kodwa kuze kube manje abantu bakwa Khumalo abayinzalo kamagugu bagcwele entinini ngasebabanango eDriefontein emnambithi kanye nasethilehe. Umuntu owagqama kakhulu kwabakwa Khumalo kwaba umzilikazi indodana kamashobane. Udonda wahlala nabantu bakhe basezizibeni ngaphesheya kwesikhwebezi kwaze kwafika isikhathi lapho ahlaselwa khona nguzwide ngoba ethi uvuse inyamazane yakhe ushaka ayilungisele ugibe lokuba ibhajwe khona kodwa udonda wayiphunyula. Mayelana nodonda weziziba. Udonda wayeyindodana kaGasa kazikode kamkhatshwa kaKhumalo. Ngesikhathi kubusa inkosi uDingiswayo kwamthethwa, abantu bakwa Khumalo babebuswa nguGasa kazikode kamkhatshwa uyise kadonda weziziba. UGasa wayenamadodana amathathu okwakungumagugu nabanawakhe ababili odonda nosiwela. Abakwa Khumalo babakhe ezintabeni zasebabanango kuhambe njalo kuze kuyofika enondweni. Kwathi ekukhothameni kukaGasa ubukhosi bathathwa inkosana yakhe umagugu. Udonda nosiwela abazange bathande ukuphathwa ngumagugu, base balishiya izwe lakubo bahamba noyisomncane umashobane nobheje kamagawozi. Umagawozi wayengumfowabo kamashobane. Bahamba baze bayofika ngaphesheya komfula isikhwebezi, lapho udonda wafika wakha khona umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kusezizibeni. Ngalokho wabizwa ngokuthi ungudonda weziziba, kuze kube namuhla. Kwathi ubheje yena wakha umuzi wakhe engome wawubiza ngokuthi kusetsheni likabheje. Usiwela yena kabange yena kulolu fuduko, kodwa indodana yakhe eyafika umlotshwa, yona yakha umuzi wayo wasothulini eduze kwegquma amaphondwana. Phela usiwela nguyena ozala amantungwa akwankosi, ondla ngamandla. Kwathi umashobane yena wayokwakha umuzi wakhe endaweni kusukela esikhwebezi kuze kuyoshaya emkhuze, yilapho okwazalelwa khona iqhawe labentungwa umzilikazi-kamashobane. Udonda weziziba wahlala nabantu bakhe baseziveni ngaphesheya kwesikhwebezi kwaze kwafika isikhathi lapho aze ahlaselwe khona uzwide ngoba ethi uvuse inyamazane yakhe ushaka ayilungisele ugibe lokuba ibhajwe khona kodwa udonda wayiphunyula. Indaba isuka ngoDingiswayo owabulawa nguzwide ngobuqili bakhe, wase efuna ukubulala ushaka. Bathi ke uzwide wayenezintelezi ezimbi ayezithela emingceleni wezwe lakhe. Lezo zintelezi wayezigayelwa ngunina untombazi. Bathi kwakuthi isitha sakhe sike sazeqa lezi zintelezi, sasihungeka, siphuphutheke size siyoziphosa ezandleni zamabutho kazwide. NoDingiswayo wabulawa kanjalo. Nango phela ekuweleni imfolozi ngakwampukunyoni, wahungeka wahamba nenduna yakhe eshiya amabutho akhe waze wayozithela emabuthweni kazwide ayemlinde kombuzi. noShaka wayezobanjwa kalula kanjalo ngesikhathi ephuma kubo kwaZulu akade eyokhalela uyise usenza ngakhona owayekhotheme ngalezo zinsuku. Ngesikhathi uShaka ebuya uDonda wamzwela, wafuna isu lokumsiza. Phela kwakukhona ukuzwana phakathi kukaDonda noDingiswayo. Ngakho ukufa kwakhe kwakumphethe kabi uDonda. Kwathi ukuba ezwe ukuthi uShaka useyabuya kwaZulu, futhi ethukuthele ufuna ukuziphindiselela uDingiswayo kaZwide, uDonda wafisa ukumexwayisa. Ngenhlanhla indlela kaShaka yayizokwedlula ngalapho uDonda akanise khona. Kwathi uShaka esesikhaleni samayiwane ngasemhlabathini, wamhlangabeza uDonda, wamkhalela ngezindaba ezibuhlungu. Ekhalela uShaka ngokufelwa kwakhe, ngoyise bobabili, ngesikhathi esisodwa, ikakhulukazi uDingiswayo owayemkhulisile. Wase emxwayisa ukuthi angalingi angene ezweni lakwaNdwandwe ngoba naye uyophenduka isithingithingi. Bese uZwide ambambe ambulale ikhanda lakhe liyohlobisa kwantombazi unina kaZwide. Nangempela uShaka wakulalela ukwexwayiswa yinsizwa endala, waphindela kubo kwanobamba, inhliziyo yakhe igaya izibozi efuna ukuziphindisela kuZwide ngokubulala uyise ayemthanda ngaphezu kukayise omzalayo. Zambikela uZwide izinhloli zakhe. Wathukuthela wagana unwabu. Akathandanga ukumkhombisa uDonda ukuthi kumthukuthelisile ukwenza kwakhe. Uthe esuka uZwide wayefuna ukwenza obukhulu ubudlelwano noDonda. uDonda wakwazi ukuphephisa uShaka ebuqilini bukaZwide kodwa wehluleka yena ukuba aziphephise. uZwide wacela uDonda ukuba ke bakhiphe ngokuhlanganitela inqina yomsenge, bese kuthi emva kwalokho kuba khona ijadu lapho kuzosina khona izintombi kuze kushone ilanga. Usethi uDonda angexwayi uma eza namabutho akhe ehlomile ngoba uyedlula usavakashela uShaka. Ngakho emva kwejadu uzobe esedlula. Nangempela uDonda nabantu bakhe bakholwa yile nsumansumane kaZwide. Kwathi ngalolu suku uZwide wabulala uDonda kanye indodana yakhe yokuqala kwasinda enye yamadodana akhe uMaqandela eyathi galo yephuka, nyawo zami ngibelethe. Akazange edlule uZwide namabutho akhe, kodwa waphindela emuva. Kuthe esefuna ukubulala uBheje kaMagawozi, uMashobane wamvusa uBheje wamtshela ukuthi kabaleke. Nangempela wasinda kanjalo uBheje. Kepha uMashobane kasindanga ngoba uZwide wambulala wabhodlela kuye ngoba ethi wethuse inyamazane yakhe enguBheje. Kodwa iqhawe labentunga umzilikazi-kamashobane wazibuyisa izinduku ngoba phela wakwazi ukuziphindisela kuZwide wamnqoba empini yakwaGqoki ebambisene noShaka kasenza ngakhona.